God, Ebube Jesus.
Akataka Okeke be your God. Mborogu dike bagi. Ike garije nelumire. Jesus, onye were gi were ye di manuwa. Eche tobe siko me poka chiekele. Mborogu dike gibike mo. Mrigona gimwidin kedin andomada. Ekwesona buja nefu, buja di atumo. Ebe nwere Jesus odogu naga, agu batoya mbada
waro suno wala.
Oche rambari igu akamudi nendu onye nema obati iye di egu emebe. Chakwanu zo, aga memeru gaho. Mune Ebube ngeli wesaka o Ebube. Aha, Ebube Ebube, ukutoma na bambiri. Ebube Ebube, ukutoma na bambiri. Mborogu dike,
Ebube Ebube, ukutoma na bambiri.
Ike nuwe ya,
Ebube Ebube, ukutoma na bambiri.
Odogu akataka,
Ebube Ebube, ukutoma na bambiri.
Even in the village.
He was on a yard. Yorubana sopuru gese Ebube.
Oh yes.
Owa nile na wisala nenye gibodogu. Makani bu miri eji agwanyo kuna bambaye. Echebara makuko mere melotu obodo nime Nigeria. Owere wanyi gaha ya bono aji yae. Imana aji ya noro tutuako ebono aludi yae. Otu kwa ratu mofo kwa imu amu. Imana ni madu kwa korona kwa ya wanyi agale. Otutu madu na kwa aji ya siya nobu wanyi ya musu. Kukodu na madu na kwa ya e wanyi ya musu. Bofu bosi aji ya wabara nulo bide pere. We see Jehovah is in a gare wanyi agane tijindigi. Onye keru wa biko biano sanu mebere. No funta bianya, onye keru wa weze bere. Onye keru wa, we kuru wa tiye yaka. Oma kansibi wa, kuru wa tiye naka.
Ebube.
Ima kwa goda kuchi otan, kuru wa tiye naka. Mbe natu ganya, atia wetu rimewe mwa. Imani ya tia moro, bouncy baby boy, na bouncy baby girl.
Amen.
Nese nono nine kuru njo na maliteli kuma. Nde boro wanyi aga namba, na koya mameji mata. Ehola, Jehovah, onu wakagi ebukae. Ye mere njia bwagi mirie jabwa nyoku kena baba. Jesus in nibu mirie.
Nibu mirie jembe nyoku nere.
Omega mona reke lebe wo.
Nibu mirie jembe nyoku nere. Even me ready, me no konerere.
Ike jigi jigi no neni gwa bamba e. Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Ike jigi jigi no neni gwa bamba.
Imani ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Imani ike jigi Jehovah no way aji tesiribika. Nagegi matujo iyo nyiro gememure. Makana oye na ya nedunyo ipejiku kwa bawuzo.
For sure.
Ebe mwere ekusi ogu odi ye korama koi. Imana chine kagose la mpowe ye korom neluwa. Jehovah mena gozie mwayo mani muwatae. Ye mere njisi nike jijigi nonde ni kwebwara. On every man, I can put him on a game. Even not for Bala, Jehovah, never mind. Even on a bonus, Jehovah, never mind. Even not so I am, when you get on one, never mind. Then even not so I have any request in Allah, even not so I am. When Uncle was so bad, even he lay with Morocco. Makana wonye bini gwe nani ya neburu maga nebae. Mboro kudike no neburu maga. Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Mboro kudike no neni gwe bwaga.
Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Soge na chi no neni gwe bwaga.
Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Efuka kiekeke no neni gwe buru maga.
Ike jigi jigi no neni gwe bwaga.
Oh my God.
odi aka no na nro debi kwaru zo ni mo simiri uwezre ruwe gafere ina puta honoru nke feru odi kwa aka no na nro yesu ebubele ibu mboro mo sisi o onye nje mano ibu kwike kwa bamba aga me digi ni kelegi godu puta mo beraso onye okwu ya bu e ibu onye nje mano Where am I? My promotion, where he is. If I must, I am. I am Nina when I go away. If I must, but I am. Number not to Lanya. Where more on one who do. No, in a city gate, you hope I may onye na yo no neni gwa na go ko ala mu mba no nebe kwa ye na ju kwa bu onye were bere ha no no di e koro ya e ibo ni si ara mu aga hi ma tu jo mo le ibo ko onye je mo no ndi o ba be ma ba no ma ba ma e onye
si ara
ma ba ma e
onye si ara
ma ba ma e
onye si ara
ma ba e onye
si ara
Timbo don't want. What did he pay him? njọ onu kana ajọ mi ihe mu jagbaru no so oso na babu kam keto ke neligwe ndị enyi mụ na-ahụkwala na mụ nwere pọpụzụ e oyi nwoke cherekene onye mụ na ya na-aṅụ ọpị ịka na-ajụ m ife m ụja gbara gị ọsọ ọsọ m na-agba abụ ka m keta oke na leze oyi nwoke ịhụkwala na mụ nwere pọpụzụ eligwe bụ maita gị tiyo
eligwe bụ maita gị tiyo eligwe bụ maita gị tiyo
eligwe bụ maita gị tiyo
eligwe bụ maita gị tiyo
eligwe bụ maita gị tiyo
eligwe bụ maita gị tiyo
izori na-eduba n'ọkụ mmụọ
eligwe bụ maita gị tiyo
akwa mikọ na-eduba n'ọkụ mmụọ
eligwe bụ maita gị tiyo
ibu mmadụ na-eduba n'ọkụ mmụọ
eligwe bụ maita gị tiyo
asịrị na-eduba n'ọkụ mmụọ
eligwe bụ maita gị tiyo
mkwadi n'eligwe
eligwe bụ maita gị tiyo
oyi nwanyị ọka na-efe gị efe na ntị ihe m na-ekwu bụ na eluigwe bụ my target now maka na ebe akụ onye dị ebe ahụ kobi ya ga-adị ebe akụ onye dị ebe ahụ kobi ya ga-adị mana mgbe bụ enwere m otu enyi
Chineke
Jehovah, now we sell and then you cheer us and better pay.
ohe onye rigoro no chichi ochefu umune ajefu abatobi ahe onwere otu nwoke nke mara wewel the man were go too much mana wobo nke nya na ya gbara abatobi anya ya na-eme adakwasị adakwasị ihe onwe onye enyemaka ye onwe onye na-asị ya jisi ike mmiri na-ezo n'igwe ọ na-ama ya anwụ na-acha n'igwe ọ na-amụ ya anwụ ọtịta na-atakwa ya na-arụ ihe ndị a na-enwe jighị obi iwe n'obi brọda sista m ndụ dị onye kere ụwa n'aka ya nọ na anti mama m na papa Baby, when I can do the onion, I can
do the onion. Do the baby when I can.
kwa Jesus name to love you.
Papa, we will not see when could be a key in me on a gill. On guinea kid, and for you, what time? Nobody, but I'm a little bit. Mother can a member, and you can a story tie too much. Nigerian on a bar, right? Who come well to revenue, who enjoy a pocket of him to revenue. You look for a tiny, who's on maybe see him, Mama. I ain't getting any more of one can and one on him. You got that he got a run. You got press your questions, Sutano. Upon your canida, Corae, Madame, and by your point, Jesus, baby. I want to go there and love it. Then, Madame, one on Twitter. Imana Jesus ani eri ngwo odi yangu manyi oneli bon hallelujah do agama pan hallelujah bara ugara jehova oye nani ana chize nti hallelujah chuku gebuli menu nti hallelujah nyemu wa gaza mebere oye nti hallelujah kanju wa gebuchimu